mazvipere shamwari hona iwo vaikuchengeta chese chawaichemera aingokutengera kunyange chivaremera kasiwo kukangana kwaunobva kwaunoenda usiku kuraso papa namai vako usiku kuraso papa namai vako.